havuye umuhinga uje kundaba kuko kiwiyumvira Landry Promoter.
Landry Promoter n'umuntu nakuze mbona ku ma social media.
Wakuze ubona
nakuze mbona
wofs nyine cyangwa atari gukoresha social media wofs imyaka ingana uje atari imyaka myinshi maze muri bino bintu
je navuga ko nakuze ndakubona igihe nakura niho nakoresha social media gusa gufani kipimwe nivyo nyorohera nimucumoka uzumbaririze murabona ko ari image ni image ya dramatic modele ni dramatic nyene murabona ko ngaha hariho hahepfo hariho nashatse gusemboliza abafana abafana rero bari ko barafana iki ndi barafana ba dramatic naje ndimo yiri yambaye sentire ya yanditse kokosho kosho ni titre ya hit song
yiyo
hit song rero amenye ko iri kirabica bigacika iri kirabica bigacika iyo hagati mu gihugu ndetse nandi hose naba numva ngo amanyanganya shakosho usa
my brother
yeah
you go my brother meze neza urakomeye cyane yeah nakubali
utanani bwa
yana biri gute no muze fresh ibuje katura wala ntoye kwe uri jewe
mutanani Landry Promoter
nikanda turasa kamwe imuno turati mwere wacu karibusha karibu mwere wacu
meze neza sana
kabisa bakunzi ba Hitop TV ndabaramukije nitwigera turankezo twigirishije nk'icyivyukira njutse mukanya ariko kandi nagiye gutigita navyutse ndaja gutigita ndagaruka ariko bambira yuko hari umushitsi muhiri wanje ndavuga ati umushitsi rero reka nje kumuraba uno muhungu yaje atagahunda nakamwe dufitaniye ariko kandi yaje atagahunda nakamwe dufitaniye ariko kandi ubona ko yarazanye ikintu kidasanzwe yambwiye ko yancafite arambwira ati jewe naje gukuraba ariko jewe siningeze ntuze tubonana harize iminsi uyu munsi rero niho bambwiye ko ari umuntu andindiriye muhira ndanyaragasa ndaza kuraba wariwe none sanze yanzaniye ikintu kidasanzwe n'ikintu gikomeye cyane n'ikintu cerekana urukundo kuri jewe vreba iyi ni impano yigendera eza wow Nya kabisa. Ewa ni jeo kwete. Ni nzo mbaga simsinzo bimeze uku je. Ah, numusha, nuke nafunze. Nye nafunze umushatsi. Ma bada guti.
Ewa ni fresh sana.
Meze
neza gusa.
Nshaka ufatira intuze.
Ama manje koramutsa abakunzi ba Hit Top TV aba nitwa Ezat Burundi from Muyinga
Ezat bakuzima ino
abanzi
manje
cewe cewe namazinda
ano wanje jimu uji wanje tekizo
kusaka namazinda ano ari ko se na Henken yime yeah thanks sana mbaenda shima hama ntabyishinje kubabwira
cyane tuguhe support
oya
support na yo support simuyi
support haba
no ugya unyine oya no support n'uzikari made in Burundi
ni made in Burundi support ni rike
na nacho
rike
agahin kiringa kanye gashushi
kanye ni fresh
muzanira gakanye muzi
So hama nkaba naje no munsi ndi kwa mutananigwa Landry Promoter abanara mukore igikorwa cy'urukundo abandi umukunzi wiwe murabibona nga igikorwa ni igikorwa nakoze ku rukundo ni every nakucapishije amaboko yo wanje
yego
haraho beshi batokibaza yuko ari ibintu bikorwa n'intoki mugabo birashoboka
Okay, ezat jinda fisi kibazo ngomba kukubaza. Wazindukiye ngahi wanje uje kundaba ni kintu cerekana urukundo. Urukundo rudasanzwe unkunda. Sivyo? Nanje ndabigushimiye cyane. Ariko kandi unumwe wo gucapa utangwe ryaye.
So, je gucapa ni impano yo wanje kuva mu Bwana. Natanguye gucapa nkiri mutoyi. Hamandaba oriente muri Ecole d'Art igitega niho nize. Ndaho nize nyene kugira.
Yitega handi bacapa.
Eh hajya nyene.
Uri abashuri bacapa.
Eh hajya.
Ari umunigize gucapa rinoji. Ah. Ari umunigize gucapa rinoji yiga kuri rya shure nyene.
Yitwa Branko R.
Yitwa Branko R, Branko wow. Branko mwariganye.
Ujya yize nyuma yiwanje no mujama gusa.
Yize nyuma ya umva wo wo ri legend.
Je narahejeje gusa wewe nawe nyene yarahejeje nawe ne.
Wo ri legend urumva mugabo umva wo muri muri aka kintu uri legend.
Jewe. Jewe. Jewe mubisanzwe abantu ne babone ibikorwa byiwanje no baza bakanshimira.
None ko ki wiyumvire kuja kwiga mu mwaje amashuri yo gucapa vyagenze gutugera uyumvire. Eh? Ushora kuja kuri muri amashuri y'umwuga.
Sasa ko kugira nje kwigayo nuko nabishaka nanje ndeje narabikunda gucapa maze kubikunda ndahiga ukuntu no developer atarayo wanje hama ndaza kwigayo baranyorienta ndandiga ndaheza namashuri niko nacenza ndabibandanya nyanya mu buzima busanzwe
ariko ikibazo cha nibaza abantu bose bize kuri rya shuri mubasha bwo gucapa umuntu kujya nyene urumva nakanagasaza bwo gukusimira gacapa kujya nyene kujya nyene ibyo mushobwe no gucapa gusa canke hari ibindi bintu bamutse
yo aso gucapa byonyene so gucapa gusa harimo nivyo kubumba harimo nivyo kugira ibintu byo kumpuzu kwandika ku mpuzu nivyinshi gose sino bivuga ngo ndabimare
none gucapa sivyo
ya
gucapa muca mukora iki
gucapa
yo muje ishuri
bo yo duheje ishuri tu turakora mu kuvuga uwo numwuga uwo numwuga ni gifundi
ni gifundi gucapura bro murabanye impano man
thanks
sana murabanye impano n'ukuri ku Imana je sino kubesha murabanye impano uravye uravye ino photo
wi
ino foto ngene cha jena njuma cha ndayibona iyi foto ndayizi ndayise muri telefone uravye ni chenetene nambaye uravye no ngaha uravye namarori namarori kujya nyene kujya nyene wononeza ko uri umunyempano none ezat
wi
mu buzima busanzwe uyu munsi sanzwe ukora iki ushishira hamwe wavuye ugurura ishira hamwe byavuye bigenda gute
uyu munsi nta kazi mfise nta kazi mfise kabisa gusa habonetse akaraka gatoyi
ndagakora ko bateri gicapo
nkaronka nisabone kugira sinukira abantu
kugira nubwo barakuvuma batayimo yego imunyinga none ibije ndugucapa bona bihagaze gute bona babishigikira abantu bona babikunda bora bimize gute
ja mu bisanzwe turacyafite ikibazo mu ntara za ruguru kubera abantu ni bari interese navyo kanini ni baraba wa interese kubera ko usanga uri kora ko ikintu bakagiha valere nto kandi cyakugoye
cyagutwarira
eh kiba cyakugoye ibidutwara ingufu bidutwara
n'umwangi
eh bidutwara n'uburyo gacyo usanga abo nta valere babihaye
isaha ya saha yanje kwi
of course
igikombe bibatwara n'uburyo ugasanga abantu bakubara byitaho sivyo none abakwiye kubashigikira nibande hakenewe bande
icambere cyo leta irakwiye kubishyira mu ruhara ikaha agaciro ari kuko beshi bavuga ngo nibikogwa bivyo bugenegene niko babivuga
utugenegene
mugabo ubu bariko barabiha agaciro ni mvabwenge ni mvabwenge rero leta irakwiye kubigaragaza koko ikategura ama festival menshi kugira ngo turonke aho tugaragariza impano zacu
havuye muhingu uje kundaba kuko kiwumvira Landry promoter
Landry promoter n'umuntu nakuze mbona ku ma social media
wakuze ubona
nakuze mbona
ofs cyangwa watangira gukoresha social media ofs imyaka ingana uje atari imyaka minshi maze muri bino bintu
je navuga ko nakuze ndakubona igihe nakura niho nakoresha social media ama niho inspiration yavuye uvuga ati Landry promoter kweri
nashaje
ashura kumaka epi mutamba mutanani
wewe none wifuza ko nkukorera iki
wewe cyo nkorera cyose na ugishima
ariko ndakunda gufashiki
ariko je nshaka gutera imbere
nshaka
gutera imbere
bora navirona ko jinda bishoboye
iyo ngwano ndimwe
bora navirona ko jinda bishoboye ko mwitera imbere rya nshaka gushaka kitafara
birashoboka
je wo gutuma utera imbere je navyo nshobora ahubwo nshobora guterera mwitera imbere rya nkaterera nkashira kitafari ryanje ku yandi yabandi kugira ushobora gutera imbere ariko wese ke ni watera imbere sibyo cyangwa kugira utera imbere kubwo ubona byo camuhinzira
kugira ntera imbere inzira byo camu no kuronka nokoronka nk'ikibanza nokoreramo kibanza nokoreramo
cinuze
cyo guca atelier d'art atelier d'art niho umuntu wese ashobora kuvuga ati eza ati ndamukeneye ndamusanga hana iyo niyo foundation uvuga ya mbere kuko nshaka kukuza gukuza ibikorwa by'iwanje bikamenyekana
ariko tukiraho nyene ushaka gukuza ibikorwa byawe bimenyekane bishike kure sivyo ariko tukiraho nyene cyane nibaza ikibazo mbega muri ko muriga mu gusozera amashuri nta target mamufise so tukugura kugura ama entreprise yanyu no kureba ibintu byanyu ariko kandi mbivyo byo kureba ibyanyu bidakunze hari andi mashiri hamwe sinzo akora ibi aha mu Burundi
amashiri hamwe ariho
nta
akora ibi byo gucapa nabikora aho garase
je nta gihe ntashira mu narimwe jinzi ricapa
ni nashira hamwe no vuga ko kwa chapa ubwo na namashira hamwe ashiramo akantu aga supportinga abanyempano
abanyimpano
bagategura
amashiri no kubera iki mu Burundi none ayo mashiri amwe adahari kandi umva ari umwuga
mu Burundi arashobora kuba hari gusa ni make ko je ndibuka ndi school ndi ku ishuri hariho iyo bitaje imbere magazine Chimbere magazine Chimbere magazine yarategura festival festival ku muntu bagatangasije
umuntu azi gucapa yitwa Fro yitwa Fro yana amahoro cyane mtama Fro mambo ni aje kaka ndakuba cyane
hama ugacapa ikintu bivanye na sije batanze umaze kugicapa baraharaba proclamation proclamation ibaye haratangwa n'ubushimi navuga ko iyo shiramwe ndarishimira cyane kuberako riko rirahagacira ba artiste abasaba n'andi mashiramwe kugira ngo nabo nyene agire icakoze kugira ngo ari iwacu mu Burundi tere imbere
ikintu cyo nyene nzi nuko nzi n'ubyo gucapa babikenewe cyane ubyo gucapa babikenewe cyane ni benshi kare banabikoresha aho usanga abanyimpano umwe mufite impano hagati mu gihugu mudashikigo naho ubundi ho benshi ndazi kwa abantu benshi ngaba nk'amadiri y'abazungu mu madiri y'abantu ndongo gucapa yego dusubiye ku kibazo cacu yego turuguru ya terre iyo ateri urayuguruye sivyo uratanguye gucapa ibintu byawe byo bigurikiriza he soko ryawe bariri soko ryanyu bariri kuri twebwe muba mwacapuye canke ari indi target iri big mu office
mu bisanzwe iyo umaze gukora igikogwa urahiga nico bita marketing marketing no kucamamaza awe
amwe ahantu tucaca dukeneye
amwe aba promoter
ndutama gukeneye
kuko nti munani gwanye
ne amwe mwacu urabangutse nze kumwe muhinga je muhinga sinanize ko arabantu bankunda
yawe gose
yana
dose turakutse
wa muhinga ebane muhinga tuza kuwara mutsa nitwigera turaniko kabisa munwa ragati muhinga watu wa muhinga
welcome
ebane je nza kuwara mutsa sinanize ko arabantu bankunda bari muhinga
as turagukunda gose kabisa
yana je sinanize yuko en fait ibina bimenyere kuri barandri Gandri arafse desse iwanje mwa gushuno mwanya sindana yibona mwanda yibona mu irika la presenta ibintu ega la presenta ama desse yibwe kandi je birangyohera kuberako nimba je ndi mu bana tanga ko karorero ma example nini kiba ari kintu kiri big cyane kuri je ariko atuku ikintu cyacha kinara kwibaza sivyo uyu munsi uraje urumucafite kandi urumucafye mwiza sivyo ubufise donc ubushobozi bwawe nubwo gucapa gusa umuntu canke ushobora no gucapa ibintu by'amashira hamwe kudesina kwibambazi biki nibiki ushoboye iki canke biratandukanye canke mwese muri bamwe bagiye bacapa bige namwe mucapa ibi urasho nk'umuntu yavyize urasho kuduhitandukanye ryavyo
bo ndavuga ari iragutse ari no jewe nkari wanje nkora sicapa ibi gusa ku ruhome ndacapako indome nkandika ku mpome je ikintu cyose umva ngo ni cha ari ikintu cyose umva ngo ni cha ari koresha n'iminwe ndi capable yo kugikora cyari cyo cyose ndi capable yo kugikora of course
no kubaza
no kubaza naco nyine ni ikintu umuntu ashobora kwiga kamenya gusa sindi umubaje sinibeshye
kabisa
simbaze sonsho cyendo mucafye
munyadukori munyadukori kori no munya
asudukori kori
umucafye
ndumucafye mu bisanzu
umucafye ushobora no gucapa umuntu kuramura bako wiboje ikintu gusumura ukacumu none okay ndazi yuko kuvyiga biragoye udafite imana ko ndazikora umwiganye bayobewe sinzi ko mumenya mwese sinzi ko arabayobewe
oya nizokunda
ico giye kwishura babayobewe iki babayobewe gucapa ibyo babatumye canki babasinza tampano bafise
bo mu bisanzwe ari giye ucusanga nkabo babarungitseyo badafise iyo mpano badafise iyo mpano yo gucapa
cyo basubize
ntibanabikunde uvuga ati reka twigire tu ariko bikanka kubera ibikanka
bakageza gucapura umuntu gucapa bikanka
bikanka bikanka kweli
ari ama dimension mufatira ko canke ni impano nyine wo urumva nyine bikuzamwe tu
dimension urazikoresha urazikoresha ari naho utazikoresha sa depend no kuntu ushaka canke experience ufise mu gucapa gusa byiza umuntu arayikoresha kugira ngo nasange yihenze yego
biramaze gushibuga capa umuntu agatangazwa n'ibyo bakoze
ego biramaze gushika
maze gucapande
umumaze guca yabari woshobora kumenya woshobora kumenya badobado
nigeze kubona yarafise show imuyinga yari muri mu modoka
ego
yari wewe
yari
jiwe gaje nkurikirana abantu bose jimba ndumutana nibwo nkurikirana abantu bose guys dero jiwe kano kanya Na hawe gift uyu muhungu ezat yanchapuye yanchafye no muhungu yavuye mu ntara ya Muyinga yanchapuye kandi kunchapura n'ikintu kidasanzwe ku bwanje vraiment I appreciate kandi nta kintu nakimwe numva ntumukorera jewe nshoboye just nari nzi uko biri serie je yamaze imisa ndondera cyane kwe vote n'umujama Nanjye yuko rakanya ngumwa bingora uyu munsi niwe nshitse mu rugo aho sanzwe mba anzaniye ikintu kiyo nokuri ku Imana ni jewe c'est moi kabisa azat
Yeah.
Okay, wo urumunya muyinga, sivyo?
Ego.
Urumunya muyinga?
Eh.
Drama kiri umunya muyinga.
Ego.
Utaregera umucapura, ugaza gucapura je.
Ahubwo rero nagira nse no guhutumwa.
Mhm.
Cyane ndo umunya muyinga kandi
umunya muyinga yiyeme.
Umunya muyinga.
Kandi yiyeme.
Drama tino umwana we wacu ni umunya muyinga.
Mhm.
So sasa rero nawe nyene hari gikorwa naenda mufitiye
indi dramati
dramati hari koko naenda mufitiye gusa ikibazo ni vyoroshe kumutora kubera ko ndiko ndategura kandi kuduga gikorwa mu iki dramati
wow
bebikira
wow bebikira amanya nganyansa
kosho Uzavyumva ose kusuza buzukondi abakusaza uzajubiya ma ukonje nikumagaze uzangundisha bo so
kunda jande nubona nguha numunota
utushimira handi bichi ubumesha ibiri nyuma I need you to understand hey. If I lost you down
hey.
Sukutari levo yanje uri mwiza sha
hey.
So far you my darling
hey.
Trust me you are
Let's go.
Really want to ale but
Tande
Urugamba tuzorugana If I let you go uzunyumve nikondemye Kusa gufani kipimwe nivyo nyorohera nimucumoka uzumbaririze nkubwiye ko ndi umu player nakunda umuntu umwe ntagucumoka usumaririze ma amanyanganya shakosho uzabyumva hose gusuza buzukondi abagusaza uzajubiya ma uko njye niko mpagaze uzankundira icyo
Ntavyazi je navumbuye nk'umuvumbuzi
waramubuze dramati ndafise message yawe umuhungu w'umuhingi wanya agomba gusubira rugura agomba kuduga rero azanye ubutumwa kugira ubutumwa je nshobora kubugushikiriza kaje ndazi neza yuko dramati n'umwana mwiza dramati aho uritegura gift yiwe udawe gift yiwe akafa kuryoherwa gusa dramati n'umwana mwiza cyane nta muri imvi umwana mwiza je ndabona nka dramati dramati n'umwana mwiza sinzi gituma wamubuze
turamukunda
ariko kandi nanje ko wabambiye yuko mbenge ukene dramati je nzi ko ufite image ya dramati dramati ngana namuronde telefone bimno disable shwa kuba taravyuka canka ari mu yindi mirimo ari mu yindi mitigito gasanga ramugoye ariko dramati mfise ubutumwa bwawe mfise message yawe kandi bya tubana hafi Fise message yawe I message ni yawe iri ngaho muri wanje umwana umwanya I message itegezwe kugushikira nivya akora tukagira imana nka gutora kuri telefone uyu munyamuhinga taraduga nibaze neza yuko cyuro nkiba kujyogura nawe ariko kandi imuhinga ni muhira kuko mama dramati ndamuramukije cyane kutaye twe kwa mama dramati depose hanyu
mama dramati twa Hari picha twajyanye tuyifise
mugabo
yari nyene ego
kuri nyene picha nyene
ego
e drama urumva umwana arazungurutsa kurondera twa asera BJ buya kurambesha ngo aje kurondera je waje kurondera wa muhinga waje kurondera wa muhinga exact pro guys itwa exact pro ndashaka ko muwa madil abasani abagize ama mariage mushaka wa bachapa simbizi ndazereza kukena ifoto ya madame wa mucapuye muwa amafaranga umupeta gutemwo abe makaya abone abasani muzana amafaranga abe makaya je na amafaranga afite yo kuguha muze
nakibaza
amafaranga tuzoyakura ha
aho nyene
kwa muhinga ariko kuvi uraye afisa amadorari nanjaramfitiye amayero amayero tuzoyakura ha niyo tuzokuri noti Wana ngaha
aravyumva
ariho tuzokura amafaranga nga kandi gusime ubutumwa nibwa mushikira ndazi neza kinoti twiteza kuyiro nazo toronka inoti ariko tuzoronka merci thank you niko kandi tugiye kuzoronka kwa baby killer ones uyu je ndazi neza yuko uyu ni ifati yaryo yo biraboneka ego dramati iyo murakuronde turitaba muhungu turitaba turabe yuko ari umuntu w'imuhinga imuhinga urazi aba deplacer mingi na goyo muri kino gi cha wibazeraje akaje subira imuhinga takubonye urumva barere yose nibintu ukwiye guhagarara baby killer ego my brother kwa ki wahise mu gucapa dramati nawe
so dramati ndamukunda navyumve ndamukunda ndakunda ibikorwa vyiwe
wow
sa yarakoze hit song yitwa kosho
kosho
Yo kosho nashimye kugira kantu ka montage kameze nka sentire yari yambaye kanditse ko intu za kosho kosho amenye yuko iyo umuntu araza ruguru ni virus
ego iyo ba destinateur bakora iyo bachafite bafite ikintu cyo gisigura bafite cyo gisigura udusigurira amabara ari ngaha kuri iki gicapo cawe cyangwa udusigurire nyine
foto cy'isigura ko ndazi kuvuze target
so ntangure kuri okay murabona ko ari image ni image ya dramati modele ni dramati nyene murabona ko ngaha hariho hahepfo hariho nashatse gusemboliza abafana abafana rero bari ko barafana iki barafana ba dramati na je ndimo yeri yambaye sentire ya yanditse kokosho kosho ni titre ya hit song
yiwe
hit song rero amenye ko iri kirabica bigacika ikirabica bigacika iyo hagati mu gihugu ndetse nandi hose naba numva ngo amanyanganya
shakosho
yo yindirimbo narayikunze sana mbona ko mbengo no so antake nk'umu artist nokora every nanje nka
kamuta
nka mu felicita dramatique
ibisigaye bon imuzunzo jone ni muzo ryambaye
jone zaryambaye
ndabona amatwe dusembere tw'umuziki ndabona Burundi
yego bo murabona aho ngaho hariko akantu gasembariza Michael Michael nuvuga n'umuririmbyi w'umurundi hariko sembori trap y'u Burundi umwimbyi w'umurundi
yo birumvikanje
kini kini
foto
yawe
kusikuchurana uko nyene nacho tegeye gutama madi jewe nzokubwira ashe nzokwe ku muntu ncapurira je mwanzokuri
merci beaucoup
nzokuriha nzokwe ku muntu ncapurira nimero wenda ifise
yego
abifu kunda yitwa ya WhatsApp
eh ni cyanye
ni cyanye ushunyandikira kandi sivyo ushunyandikira kandi jewe nzoguhidiri umuntu ncapurira umuntu ncapurira
sibo kumbaye ndashima
kwishye ncapurije nzokuriya kandi ubu ndazi kare abantu benshi bagiye gukurondera tanga nimero yawe kugira abagukeneye bakuronke byihuse
so nimero yiwanje keshe muzoyisanga ku bicapo byiwanje ni 65 104 707
65 104 707 kandi kiri gicuya
oya ni gicuya nibwo gicafu yuroza
oya
uroza kwiri uroza naso
ushobora koza
yego
Usa kiro banye naho
kigiziki
kiro banye ki kiro banye
kiro banye
kiro banye
kiki
kamazi gakanya yee
nta na kimwe iki ni gikanya none hamaza cha injura genda ni pentira ruwire
yego nike kino arumize igitega murusha abandi ba desinate
ikintu twarushije
mwe mwarize mwarabyize
twarize gusa nabonye ni impano yabo bafise ntiko basuzugura barashoboye
ikunda jande na ukunda le jande
ya
ni wirushe ndahari tampurize nzukujana mwishanzerize kabisa rekanda kubinda kwibuse kandi yuko muri kino kiganiro twa turi kumeka na Gihuse Entertainment Gihuse Entertainment n'umugwi okina mareresi uje udasanzwe uje guhindura ibidasanzwe mu muri industry yacu ndaza gupininga link yabo muze kuba muze nabone kubashigikira kwibutse kandi ko mu kiganiro imisi twa turi kumana wema entertainment yo idufasha imisi sugira ibiganiro byacu bibashikire bimeze neza mama wema ndabaramukije cyane gose abarundi rero mudukunda abantu mukunda ibiganiro byacu imizi yose mukunda arandi promote nako nagira mukunda abarundi abantu benshi batandukanye uyitwa Exact Pro numu chafti mwiza cyane ashobora gucapura wowe na madamu ashobora gucapura wowe ubwawe ashobora gucapura business yawe ashobora no kwandika yayanisho cyanke kwamamaza ivyo ukora cyanke ivyo mukoresha muze mwese mu Muhammad Dir haraba boss benshi giye tuzinanye aba boss ba kandi hari aba prosana hari aba boss ba bandi nabandi hari aba boss ranja ni benshi aba kire benshi cyane bo bashora kugushigikira no kugufasha mu gushigikira impano yawe ugacapura ama business yabo ama companies yabo cyangwa ubwabo indi rese system no kubyira nkakano no kwibere banga jewe nta je ndinze mpumuntu ikiganiro je nuka bayankomye tu
yego
ndiyumvire gusubira mu hinga tacho ndagufasha nta kintu mfise ndonogwa Yego nagize imana nkaronga platform nkaronga micro. Nje ndaguterera iyo micro. Ndaguterere nje gushira ahamo nta ama turab. So kuronka yarenza yo nugu.
Merci beaucoup.
Rero uzura chapa ba boss.
A boss.
Abakire. Kibatamo nje ndazi namu kidi sho gutamwe kiye. Nguta huko nyine aba wenzo kuri nyine turondera amafaranga.
Sasa
bizukire ibana. Aho nyine nace gutamo ni diri. cyutamo ndira abonye ushoboye ni benshi cyane rero dramati ni ke kinobwira dramati
ah ikinobwira dramati dramati nuko yomenya ko ibikorwa ari karakora hari abantu bari ko arabiraba kandi barabishima dramati no mwana w'umuyinga kandi ari w'umuyinga natwe turabanya muyinga ariko no mwana w'igihugu muri rusangi umwana w'igihugu ndamuteye kuraje igikorwa koze abana ko ari ikorwa cy'urukundo ndashigikira ikorwa vyiwe kandi ndamushimira ko nawe azogira icakoze kuri jewe kugira nanje ndugi singume ahandi je dramati dramati ndamusaba support dramati uranyumva dramati ndakene support yawe ndakene support yawe nanje ndugi niteze imbere mu bisanzwe
icyo kintu bora drama uyu numunyamuyinga wanyu nta kindi kinago sabye atari support ya mwese mudugi tudugiye mwe waragize imana we nk'umunyamuyinga urasohoka sohora abandi ndazi ko drama tazanye n'aba boss benshi cyane drama zina n'aba boss bashya fasha kino kibondo rero mwene wacu exact reka cyenda kureke ndora mbuko buranira buko buranira ugira ucho gusubira inyuma ariko mbono mwe ngaburije sinzi ko tugenda nk'inje utank'inje
arashora kugenda ejo
kume dutigita tumutigite dramati umunsi wose turaye go tumutora ari gihe ubugena mubonanye canki niba bice bisaka iyo gyanda kiri kuri akiri ko dramati nda dramati rakurikira na Hit Top TV abari kananda hama ibindi chatwinga tubigenze sivyo
yego
ebana bakunzi ba Hit Top TV ikagenda bashimire cyane ndabashimire cyane itwa Izat Pro yabaye nimero ziwe mushigikire je ndashimye cyane ko nashoye kunchapura agachapura dramati dramata zo kwishimira azumushimira ku Rwanda gwiye ariko je kuganje Izat reka ndagwe timani guhezagire kuri no rukundo nyeretse n'uko kwimana n'ibintu bidasanzwe n'ibintu bidasanzwe cyane imani guhezagire ikongereze je ntacho ndi nta 10 naguhaye nta kina guhaye kugira usho kunkorera ibintu nkibi nikubera ko urukundo umunda rero imani guhezagire cyane hizagira umujyango wawe hizagira abagenzi bawe hizagira abo mwiganye hizagira n'imirimo yawe tere imbere ndifuza ko tuswagura mu minsi mu mezi ari imbere cha mu myaka iri imbere urundi muntu
so merci beaucoup Randri promoter mutana nigwa ndagushimiye cyane ko nawe wanyakiriye tukakorana iki kiganiro ndabibutsa kandi ko ushobora kunsanga kuri Facebook neza ati Burundi kuri Instagram neza ati Burundi kuri WhatsApp nimero nizo 65 104 707 akeshi mutozisanga ku mayivre yanje
65 104 707
ya nizo
ni numero yiwe mu supporting guys kena zano gutaginga za Facebook yose za Instagram ndaza ku gutaginga bica byoroha cyane je rero ndabibuse kandi yuko mu kiganiro cyacu tuba turi kumwe nande na Gihuhusi Entertainment Gihuhusi Entertainment bakora iki Gihuhusi Entertainment bakina amafilme bakina amareres guys ndaza kupininga link ngao gina mfende subscribe bafisa ma cinema meza bagomba gusura cinema itwa Diaspora iyo cinema izobije kumwe mudasanzwe cyambu cha juste gahere izobije kumvudu kudasanzwe muze mubashigikire muze ndaza kuyipininga mucho mfende subscribe mubashigikire Gihuhusi Entertainment ndana yubusa kandi yuko muri Hit Top TV twe twabise umutima w'urukundo bende camera abari if balimisho sema dofashoge amasanamu yacha abameze neza abashikire amize niza cyane gose ariko kandi no munsi ari kumwe na Bright Gold Director best director naho batamushize muri category ya BMA kubera ko sinzi ariko tuko biri kose n'umu director mwiza amanze kuri ndirimbo nyinshi zitandukanye hari nawe ndamura mu kije tura supporting impano itwa Bright Gold n'umu director amaze akorera Alvin Smith akorera OLG ugwego rege abo bose baje kugira washa kudufasha gufata amasanamu ya Izat. Izat byari mu pro, Izat ni Izat ni. Izat ni mu star ibaze twarinze kuzana wundi mu direct afasha bali. Wundi mu direct akamera Olegi na Olegi na Alvin Smith baze kudufasha na wene. Kugira dushe kuronka isanamu nzinza. Nitwigera tunanirwa jewe umutana nirwa. Nzabakunda cyane. Bye bye.